gin adier
koso form ni en adier koso
o ka koro watieko gini koro ober koso ok ober
sha gima sirkal ni gima neno en ni paro paro ber
time marach
to kaki time marach ichalo ng'amo nyiew chiemo maber titede marach chiemo nyiew maber titede marach kata kaliete mathurwaka inya nyiew chiemo maber kata tetbi inya tere maber to pango kaka koro welo chiemo tami mawelo moko wamako timang'o mako chiemo makata chiemo dong' tinye paro ber to kakichane nitie rikni moro madwa nene sirkal ka to bende ji ok bed piny malong'o gik moko be gimiyo jatelo wuon piny lando piyo ilando kapok opange maber
koro koselande giwuo kodwe komiti
wapenjogi pile kata sani wasepenjogi nyocha wapenjogi anya penjogi kata chon udhi landa ng'o chieng' tarik achiel ing'eyo iparo ndalo ma UHC UHC donge ne iparo ni President Uhuru Kenyatta nodhi lande Kisumu mane wamiel ndi osito kalegi ni nomiel mapiny yi ato ji miel takoni e gini to bel lakini ubo tiyo nang'o ne apenjo minister mandalo no kilando gini chieng' ngeso Jumapil ka ng'ato dhi ang'o modhi yudo so nyakichan kilando gimidwa timo mano ti nyalando sa asa tikoni nitie gima kama mwabro timo manyien koro jopiny noriti chieng' mochope to kikoni gini koro dhi lokre bet kama to kinyako lokre
erokamano ahinya mweshimiwa kuomiwa sechegi wageno ni jogo bro biro mondo